twabonaga igihe cyo gutabarwa kwacu nta gihari mu mpinga z'imisozi aho niho twari dutuye twabonaga igihe cyo gutabarwa kwacu nta gihari
wadukuruje ineza yawe utwigiza hafi uduha umunezero wadukuruje ineza yawe utwigiza hafi zero
Aho tugeze uyu munsi, ahubwo ni imbaraga n'ubushobozi bwawe Mana.